Odima rona re tla go wena mo letsatsing la ka jeno. Go ba ne wena go itse mo lentsweng la gao ga o fetoge. Re a leboga re go bone mo selemong sa 2019 le mo selemong sa 2020 ga re kena go sona. Modimo a matle otlhe re gopola mantswe a morena Jesu ga re go barutwa ba gae ka ntle go nna le keke laetsa letho. Modimo a ka ga re batle go etswa letho selemong sena, wena o le siyo ka mogare go sona. Ga re batle go kena, wena re o sie ka mo morago. Ga re batle go tsamaya tse wena Modimo ga o sa le yo ka maro go rona. Ntate wa rona ya magodimong, Modimo a matla otlhe re a go rapela mo nakong ya jwale, gobane o itse mo lentsweng la gago wa re ntate re bitse go wena. Wa rena Modimo o tla re bontsha dintho tse kgolo. Mmabaledi wa goloka, ntate a matla otlhe re a rapela ka baka gopola mantswe a ileng a bua ke Johanne. Lentswe la gago le re Kreste o ne a tlile Jordani gore a tlo kolobetswa ke Johanne. Johanne a bua mantswe a reng go Kreste a re nna ga ka tshwanelega, empa Kreste a re go yena gore tle re phete all the righteousness. A re sena se tshwanetse go phethagala. Modimo ya matla otlhe mabaledi wa goloka, wena ntate ya sa tlholweng ke letho, ke yona mabaledi wa goloka general secretary ya UPCSA, ntete wa rona ya magodimong. Modimo a matla otlhe re mo tlisa go wena mo selemong sena sa 2020. Ntete wa rona ya magodimong, re gopola mantswe a Esaya ya reng dikwankwetla di awa, ba batjha ba kgathala, empa bao ba itshepetseng wena ba ekeletswa maatla. Ntete wa rona ya magodimong, mabaledi wa goloka re a rapela, ntate a matla otlhe e ba le ena mosebetsing o wena Modimo o mo kgethetseng ona. Ntate wa rona ya magodimong, re leboha the grace Modimo e o e beileng bophelong ba gae o etsa mosebetsi ona. Ntate wa rona ya magodimong, mmabaledi wa goloka re a rapela, ntate ya matla otlhe gore letsoho la gago Modimo ga le dule go yena ga tswa le ga kena. Ntate wa rona ya magodimong, re a rapela ga fitlha Modimo mo o senang lesedi, a lesedile mo go yena le gantse. Ntate ya matla otlhe, mmabaledi wa goloka re a rapela, Modimo ya matla otlhe, Modimo ya sa tlholeng ke letho, mmabaledi wa goloka re a rapela. Modimo ga re rapelle yena fela, empa re rapella Modimo le batho ba sebetsang ka mo tlase go yena. Ntate wa rona ya magodimong, re a rapela, Modimo ya matla otlhe, mo selemong sa 2020 o mofe mogau o motjha wa 2020. Ntate a matla otlhe, re mo kopela a wisdom o tswa mo go wena. Re mo kopela Modimo the spirit of counsel o tswa mo go wena. Ntate wa rona ya magodimong, re mo kopela Modimo moya wa go tseba o tswa mo go wena. Re mo kopela Modimo le maatla. Paulose o re ga ke batle fela go tseba Jesu, empa ke batla go tseba maatla a gae. Modimo re a rapela, e re ntate ga ntse a eta maatla ao Modimo a bonagale. E re ga bua Modimo maatla ao a theowe. Ntate a matla otlhe re a o rapela, mabaledi wa goloka lentswe la gao le re Modimo ya matla otlhe. Samuele Modimo o ne o sena lentswe la gae le a le buang la wela fatshe. Re a rapela Modimo a di-correspondence di tswa Modimo, re a rapela tse motsweng ke ena o ska ba le lentswe la ha ile le le modimo le tla wela mfatsi ntate a matla ohle mabaledi wa goloka e ba le ena modimo le a leboga go ba le general secretary e tshwane modimo a ka e tshwana le yena ke leboga boikokobetso ba gae ke leboga modimo is his commitment modimo mosebetsing wena o mokgethetseng ona ntate wa rona ya magodimong mabaledi wa goloka re a o boka ntate re a o galaletsa re a leboga modimo re a mo kgabara ntate ka madi a mo ena jesu maetong otlhe modimo a tlileng go kena ona modimo whatever mode of transport a tlileng go e sebedisa re a di kgabara ntate ka madi a mo ena jesu re a ditlelera modimo no weapon formed against him that shall prosper in the name of jesus re a ditlelera modimo every tongue that shall rise against him modimo they shall not prosper in the name of jesus re a ditlelera modimo they will come from one direction but it will not be your doing but mutimaka they will run in seven directions we shall be blessed on our coming in we shall be blessed on our going out ra rapela ha tswa mutima tsa kena a hlololo fatswa ha mutimo itule go yena ntetwa rona ya magodimo a ganya ha ntate itule go yena ja ke ile a dula go moshe batho mutima ba batshaba lo matamela ntate ra rapela let your glory ntate rest upon him re kopa tsena tsohle ka lebitso le matla lebitso la Jesu wa Nazareth amen
amen jalo Really, Timeka, let's all reach Haiwan, or Remutimarona, a Conoruba. Arfita, Koma Haying, provision Ekili Fanyo Naki. Agiri Koroyana.